Nishimira kubera abantu mugisha uwo ngo warakenewa hantu hose. Murisi yacu akenewe umuntu ukoresha ukuri mu byo akora byose na kundi inyungu ngo atakaze ikizere ahubwo akajya abera abandi umure akishimira kubera abandi umugisha uwo ngo warakenewe ahantu hose. Fit it.